kapeleka toya ya Adrugu.
Baby, for your love, I wanna spend my dollar. Nikupeleke BJ hadi Zanzibar. Tell me what you want, dollar can afford. Tutachoma na maganja, we go chill to Gabon. JJ, you put it.
We call up the Archman, she may call it a chavo. Kindirimbo, he called Gushakuri Trace Africa. Ejo Arache, Kuri Trace Africa. Nazako ikoga byacubita garukiranga
hani ahe difference ihari mu kurimba gospel no kurimba secular iyo mpamvu kandi niyo yoba yaratumye pechi yoba yova kurimba gospel akaje kurimba secular
difference ihari umuririmbyi wa gospel n'umuririmbyi ari limit
pechi ubu umustara yoba yifuza kurimbana nawe Noah
ngaha mu Burundi Sadbi Sadbi ni bon
Mumahanga nuwa nuwa humo muriri mzimu ndoto wa pitch.
Harmonize. Mimi go muri ait. Mukobwa muri umukobwa donc nkubu nga mu Burundi umukobwa ashaka kumita umudeme. Donc no muri ait ajugu bisigura umukobwa.
Yes, hello, ndabaramukije nizera yuko aho muri hose muherere neza nizere ko muri amahoro nizere ko muri amarembe nkuko mubibona ni jo niyo mbere chanke Jojo Love Nation ukushaka kose ukushaka kose nuko ushobora kunyita nkuko mubibona rero ndahantu hatesasa neza urasho kwibaza ati mbega uyu mudemu uyu munsi yicaye hehe nako mubibona nicaye kuri Rika Rika Shop iri mu Kisagara cha Bujumbura centre ville hepfo ya Palais des Arts ya badandaza ibintu byo tuvuge gute bitesa ama parfait ya original ibirato ama sacoche ibitenge ibitambara byo gushunisha amakanzu ama costume ama sacoche ibintu byinshi biganda bitandukanye kandi ama original gusa donc utiyemera ntushobora kuza muri Rika Shop okay nitene neza yuko mwashobora kumenya ahantu Rika Shop yerereye kugira ngo ndi munsi mushaka ibintu biri original mudashobore gushika kuri Rika Shop Rero uyu munsi murabizi ko ntari umusazi sinigera nivugana n'umunsi n'umwe iminsi yose n'amafisi umuntu tuvugana iminsi yose n'amafisi umuntu tuganira uyu munsi rero mfise umutumire naramubemere ndabwira ati jewe vuba vraiment uyu mutipe nge kumurondera kugira ngo ndamubaze ibibazo byinshi bigenda bitandukanye kugira ngo abarundi benshi mumenye mbega n'ibiki byamufashe uyu mutipe rero nta namuvuga ni Pechi B Nation Bon, Jenny Jojo Love Nation. We nani Pechi B Nation. Pechi, ça va?
Voilà, nous disons entre.
Oh yeah, when you B Nation and Jenny Love Nation.
Ka Nation wa shizeko vuba.
Ah bon, nice to daga fise gustati. Sinabwa ka ni wari bwa kamenye. None kuvuze ngo Nation daga shizeko vuba. Love what we get with you.
Oh boy, ni fresh. Ngomba ni Pechi B Nation na
Jojo Love Nation. Yeah, none bon je n'avoue ni Love Nation mugabo ntwazi bini ki biseguri
bini nation ni abbreviation ya blessing muhezagira ama nation na mahanga donc muhezagira wa mahanga
ufite je n'urukundo ni ihanga ry'urukundo nawe
jiwazo wewe were mu nkondo cyanje were mu mezagira tu
okay aje je nari nzi uko b ari Burundi haje nani bazango ni
blessing of nation
yeah. Okay, Pechi, umeze neza?
Fresh sana kabisa.
Ndayobona ni ibintu byama new look na ma fresh mesh mesh.
Ni bisanzwe tu.
Okay, ni Pechi twa dusanzwe tumuzi ku ndirimbo nyinshi za gospel kandi duheruka gukora ni kiganiro nanje aririmba gospel. Rero bon, sinzi byahindutse nibyo agiye kutubwira mu bisanzwe kuko nta kindi kintu namurondere ndashaka ko aduha umuco byagenze gute Pechi. Pechi banze twibutse cambye cyo cyo kwerekwa bwa mbere watanga kurimba gospel
eh nta siguro kwere byo babifise ni decision tu y'umuntu afata kavuga ati reka nje muri ibi bindi ndabihagarike
okay Pechi ige duheruka kuvugana yarambwiye yuko yagiye yatangwe kurimba gospel music kubera ko yabaye inspiré yatanguye atwagwa n'abavyeyi sivyo nimba ntibagiye ambwiye ko atangwa atwagwa n'abavyeyi hanyuma mu nyuma urumva ko ufise umuhamagaro kurimba gospel ya urumva ko ufise umuhamagaro kurimba gospel hanyuma urumva ko yari ko ukiye guhimbaza Imana none bon byagenze gute kugira ngo Pechi bishobore guhindura
cyangwa yazo kimagira kandi nanyishuye abifise ni decision y'umuntu nyere yumva muriwe akumva ko afise ibindi bintu bimurimbo bimusunikira gukorera mu bindi bintu sinovuga ko nahagaritse ibikwera impamvu nini oya ni decision tu nafashe
Hari muri umutipe umuririmbyi mu party party octave mu party octave yarakoze interview nga kuri Imperial TV aravuga yuko wewe yaririmbye gospel kwira ko yasunikwa n'abavyeyi abavyari bo bayimutwaramwe mbega na Petrina n'abavyeyi bamusunikira kuri imba gospel kandi atari byo byari bimurimo
wapi wanashima n'abavyeyi nta support ikirenga bamperereza wapi je narabijamwe tuko nyene sinovuga ko abavyeyi ngo bansunikira gukora gospel wapi ni ibintu nyene byanjemo ko nyene hama bisubira biranzamo ko ndabirebo ko nyene.
Okay, ubure nusha numva kibazo ni ya he difference ihari mu kurimba gospel no kurimba secular iyo mpamvu kandi niyo yoba yaratumye Petri yova kurimba gospel akaje kurimba secular.
Difference ihari umuririmbyi wa gospel n'umuririmbyi ari limite umuririmbyi adashobora kuririmba amasije atandukanye umuririmbyi wa secular n'umuririmbyi akora ku masije yose atandukanye y'urukundo societe politique cyangwa navuga ko ariyo difference bihari ko umuririmbyi wa gospel nta afise donc kwisanzura muri mugwa umuririmbyi wa secular arimba amasije yose
niyo mpamvu rero Petri yoba yarahisemo kuva muri gospel akaja muri secular bivanye nuko abarimba secular barimba amasije yose
ya barisanzura donc nari nkene tunyene kwisanzura ndirimba amasije yose anjemo
niba giye Petri warambwiye yuko ushaka kugeza gospel music kure kubera ko abantu barimba gospel music mu Burundi ntizashika kure ngo ama TV yo hanze ashure kuvuza gospel music ubu bon bizoshye bigenda gute
a support bampaye abantu bo muri gospel nari kwegeza umuziki wa gospel imbere naraca kuri Trace Africa za TV zo mu Rwanda mbwa nta support nigeze ndonga. Donc sino vuga rero ko nabihevye ngo kuko ata support na Ronso yani decision tu yachinjamo.
Petri rero turamubonye ku ndirimbo yiwe ya mbere Ajugu sivyo Ajugu ndirimbo yawe ya mbere uwinjiye muri secular ni ndirimbo kandi yakunzwe ni ndirimbo yakiriwe neza mbega abantu bari bakwiteze canke abantu bakubona muri gospel bavyakiriye gute
ah ma critique menshi ugezaho ni ndirimbo yanje bagira report baranayugara kuri YouTube yano vuga ko feedback ntizari nziza cyangwa ntizari mbi umwe wese yatanga feedback ivanye n'ukungene yakiriye igikorwa nsohoye narijya bari basanzwe bamenyere muri gospel yano vuga ko kuri kote y'abakizwa benshi ntibabyakiriye neza mbwabo bamwe barampereza big akora ni indirimbo nziza abantu bakiriye byo.
Okay, wowe ku bwawe urafite abavyeyi
bose
igihe bumva yuko uvuye muri gospel ukaja muri secular bavyakiriye gute
arababaye
baba yikubedi
baba yikubera baba bora ko umwana wabagiye gupfa agiye kunywa inzoga agiye kunywa rumogi agiye kujyamana n'abakobwa ngira bose bujumbo umugabo pole umwanya ni ugenda urivugira ukabapova ko ibyo bakwiyumvira ko atari ibyo ukabereka ko ugiye donc ugiye mu mwuga ni nka journalisme urimo donc urabereka ko umuziki ugiye kufata nk'umwuga tu
okay, Petri indirimbo yawe Ajugu irajirage kuri YouTube. Mugabo banza umbwire Ajugu bisiguri twama tuvuga ngo Ajugu bisiguri.
Muvuga ibiro bita mutazi doni. Ajugu n'ururimi rwo muri Haiti. Umukobwa donc nk'ubu ngaha mu Burundi umukobwa ashobora kumwita umudeme. Donc no muri Haiti Ajugu bisiguri umukobwa. Na gatema gusa nyene ko mu site. Yeah.
Ninde yoba yari yumvire script y'iga video wakoresheje
script bwa mbere twazipanze na team mbwabo chandonga chandabaza umustomara witwa Nelanet arameza script yazo mustandukanye nizo twari twiyumvire twe na team.
Wewe nka Petri nka zijya script bon nk'umuririmbyi wararimba gospel kacugira script nka zijya antuka baraza kuzibona baraza kuzibona bon byagenze gute byarakorohe
eh niba byoroshe uri mu kazi utegeza kwa acting nyene nk'umunari mu kazi
misanzwe mva barakubwiye ati iyi script nuko nyene utegereza kuyiviva hama wowe nyene urumva ko ayo mudem ntegereza kumufata bien
Ndiko ndavuga ibyo nabonye.
Okay, Ajugu iraje. Ide yavuye he yo kwandika Ajugu?
Ide ya Ajugu nari ndayifise ide. Par contre, iyo ndirimbo nari nayise charging. kintu kigushira kuri charge umuntu kumuhereza urukundo kamucagenda mugabo umanager wanje yitwa Ireri arambira ati man indirimbo naho wayise charginga ari akajambo wajugu kari muri rya ndirimbo niko abantu numva ko bofata binyarutse irya ndirimbo tuca turayihindura sish tuca twitwa ajugu ya naho idetu yavuwe
Wewe uko wabonye indirimbo zawe za mbere na ajugu ni ari difference
ah indirimbo ba donc difference he
entre indirimbo wahora usore gambe ndovuga gospel koko nzo rusore hamwe na ajugu ni ari difference bivanye no kuntu abantu bayakiriye naho irikirashika no mose
ah je ndovuga ko ajugu bayakiriye bien ifisa na ma views menshi kurutse indirimbo zanje zose kandi mu mwanya muto ndovuga rero bon ajugu ni niyo song bakiriye bien
nubibaze yuko baba yakiri bon yo bararabwe cyane bivanye nuko wari uvuye muri gospel ugiye muri sekire kandi batari bayimenyereye
icyo rero ni kibazo no cambaza abantu gituma bakiri yaje gukoresha izindi ndirimbo
bisigura ko bagushikikiye cyane muri sekire ya gusoma muri gospel okay hanyuma tugirage kuri channel yawe ya YouTube haheze umwanya muto we baca barayikurako bon urashobora kwibutsa abantu kwe kibayikuye
yari report ya yagizwe n'abantu mu bisanzwe baragize report bamenyesha ko ari indirimbo y'ibitera son kandi yari report yagizwe na blog ya gospel nashimye kuvuga donc bagerageje kunkorera ikibi hama imana iramfasha indirimbo irasubira kuri YouTube kubera jewe sinjejwe gutanga content imbi sinjejwe kwica society y'abantu sinjejwe gutanga ubutumwa buciye mu ndirimbo donc indirimbo yaciye isubizwa ku mugabo twarayisha amafaranga
wari usubiye kuri amafaranga kandi kugira isubire
ya urari amafaranga kugira ugire report justifye konti yako itajejwe kugushikiriza ibintu by'ibitera son nkuko bobo baba bari bagize report umva bagira report bavuga ko indirimbo irimo ibitera son rero YouTube bacha bibaza ko konti yawe itajejwe gushikiriza ibintu by'ibitera son rero muri cyo gihe ucugira report naho ugasigura ko konti yawe ari konti yakazi to demo
okay nyuma yaje gutwitegeke
yindi ndirimbo
Ndi mbona masalamu kujanya.
Ya, na masalamu. Kani ni featuring.
Mbega ko ila idea gele jepeche na kino kemwe iwa yara tegu.
Ya, kwe.
Kwe li kikandi mbona mkula za neza muli.
Nyongi tangula, nyongi sora ajuguna hano kwezi. Chensi mbra mwini mza mala ida masho. No, andi shoku.
Okay, dashaka kumbinyo. Ni gye tantu kani rogia peche. Omri gospel na peche uu nye na muli sekida.
Pechu ari libre akora ikintu cyose coteza imbere igihugu ndirimba amasije yose ndi free mugabo ndaronka naronka ibitero byinshi je postinze photo nkizwa kuronka feedback imbi gusa commentaire imbi numva rero take menshi ndabusa ama take menshi mugabo yoyo nta cinege
ya bon ubu postinze photo ronka ama feedback mabi tukovuga ko ari bande bagira ama feedback mabi
sino bamenya gusa nabantu baba babonye wahinduye image baba bahinduye career iwa bobo bagacha babifata ukunze cyafata ko uri umuntu peut-être wikibandi je no ndashobora kurengana n'ahantu gute peti waraguye nenaguye gute gamani umuntu ntimujana ntimwicarana agacha kwagiza ngo waragoye nta zingeso ziwa juste kubera wahinduye career rero navuga ko ariyo difference yari
we kubgawe nibaza neza yuko nabaje barimba gospel cancane bon abaje bibusanga bafise ama look mu mutwe nkayo yiwawe usanga batoba ama Eden barimba gospel nibaza ko fend of nabo bazoja kurimba secular parce que nabantu menshi bavuga ko ah twaramubona peci nubundi yarafise look ya star
je nigiye narimba gospel ndanifise ubuntu bwiwanje natobora ama Eden nyashiramo ibisuko mugabo sino je mvuga ngo nabandi bazava babihe ya ni liste decision ya bashura kubiye bacanke bakabiguma ya nibivana na look ya no mutima wiwawe na decision to
nkuko bigaragara neza yuko peci yahinduye bon wahora muri gospel kaje mu sekira uhindura vision sivyo aho wahora abasusura bakuraba mbega ubu peci afite vision ya
niyo gutangaza umuziki mwiza mu makongo tukoresheje idarapo ryacu ry'igihugu ama tugasaba bene giye guko badushigikira
Mbega pecha afise management.
Ya ndafise management. Musanzwe uvuze management si mu buryo bw'amafaranga. Management na bantu bajejwe gupanga ibintu byo wayi ku rutonde bakaguhanura peut-être wiyumviriye fo. Ya nibaza bo management dafise kandi rakwiye.
Ya management afise muri gospel n'ugifise muri secular.
Ya twagiye tujanye.
Sigura yuko bauri bagushigikiye baragwe.
Se wereva go bateza ko bashigikiye.
Kandi wari muri One Nation?
Nari mfise team yitwa B Nation, ngabo canda bireka ibintu bya team. Donc tugire tu nyene management itagirize. Igeni cyagira tuzoyitizine.
Ah bon, mwari muri One Nation. Kandi muri One Nation mwari kumwe ni B Nation. Vuga management. Management yanyu yitwa One Nation. B Nation no. Okay, niyo irimwe wewe ikabamwe na Fleur. Kandi bigaragara neza kumwe simwatangura muri gospel mugamunyuma muca muja muri secular. Ay ivyo bintu gapeshe ubiha image yawe.
Nagenda mutwaye none ndamushize muziki nagenda ndamutwaye.
Nani mwese muca mubwira vision imwe canke B Nation niyo yavuze ati ah guys, ibintu byo kurimba gospel birema ntacyo kubira twinjirize reka turabe duhindure.
Bon, ni decision. Sinamu forced. Sinamu gengo ngo heavy kungu. Oya, wenye ne ari ngira byumvise mwemba na wenye ne yo. Yo dukurikirana team yiwacu. Eh, wenye ne ni decision yavuye kuri Money ya Flair wenye.
Mbega pechi ubu umustaho yoba yifuza kurimbana nawe no wa.
Nga mu Burundi. Sadbi. Sadbi ni bon.
Wer ki Sadbi?
Ari courage ndarafu service yo je mbona ko iri big yap
mu mahanga no he no aho mu muri rimwe mw'indoto wa pitch
harmonize
ke no bari bonza namwamvise rero ni pechi twako turaganira kuri uyu munsi ariko pechi tutarangiza turandasabye uduhe kapira gatoya ya ajugu.
Baby for your love I wanna spend my dollar nikupeleke BJ adi Zanzibar. Tell me what you want, dollar can afford. To the choma na maganja, we go chill to Gabon. JJ, you body JJ. Okay, see mama, yani dede. Ogwe de gwena cheza dire gay. Mundi arasta raki dube. Yo body yo, yo body yo. Now you de make me ginger my body yo. It's a mila koya come testimony. Make a follow me, my baby jolo me.
Yeah, araka ni wagesa samwe ndirimba ravuga ngo jeje iyo ndirimba kumengane na wagakwe mukantu ka Diamond mu ndirimba ya Diamond yitwa jeje ubwo ni wagize copy uragakura yo kazana muri ajuru.
Yeah, team yarabimusabye
uri si ukayimusabye
team yarabimusabye
kubera ko Diamond takaturabe reko tubwira neze yuko byo baraka musabye
ngo byo wanjara bira
sure.
Yep.
Okay, ado do feedback yuko wakamusabye. Parce que nari yumvire ndo nakakantu pitch risi yuko atagakuye kwa Diamond kwe.
Twarabisabye ibikorwa byacu Imana ishimwe biko birajabuka indirimbo iherekwa guca kuri Trace Africa. Ejo yaraciye kuri Trace Africa. Naza kwikorwa byacu bitagarukira nga.
Okay. Oh, pechi ndagusabye ibatsi kibazo hanyuma wishuru.
Ikibazo ni ishuru. Oh, ukundiye mfungurwa umuhi.
Ziba bwo ifuko gukunda numuwi.
Ah, nakunda umuwi sana.
Okay, ndagusabye rero mu kurangiza ugira ijambo bwiye abafani bawe. Kandi ubwire n'abagiye abantu bagoma baguha feedback mbi mu bintu bwo kuri Biblia, kaca bazana ama feedback mabi. Bafa kubabwira akajambo kawe. Pana kabi kamwe.
Kamwe.
Apana kamwe, pana ambabwira ibyo wifuza byose.
Guys, ni page B Nation, na ora muri gospel mbwa ndarabihebye. Rero ntimugume mu nyataka ndacari wa wundi ndu mwana wa bye. Sindikibandi sindikirara mushigikire tu muziki wanje mu bamuko mushigikira igihugu mureke guma mwiyumvira ko mfise ingesombe ya singeso nziza ni juste akazindi moto ama big up kwa konzi ba imperative. Yep.
Ngo pechi nimba uragenda na bakobwa babiri acagenda na bakobwa babiri nyene nta na cyahindutse
naro musheri ni fitiye wanashimye
ya vrai baraguhevye wa munsi kwambira kufise beje.
Oya ujya munsi ujya bosinzi ngene byagenze muri gospel nari ndabafise mugabo vraiment disingo tu nikora akazi
rero hinduye
sinzi mambo ace bame
ufite ubuzoronka benshi kandi ufite baca babona yuko wabaye mu bandi nkeko ufite baba Kristo muri eglise pe
bo barabo muri eglise rero sinzi gituma bace bantoka.
Urisana mugaruke basi mugaba ngusikibandi kwa kundi nyene yarari nuko ameze speech reka tugushimire cyane.
Yeah, thank you so much.
Yeah, reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwe kumara dukirikirana yari pitch B Nation ngo blessing ya ihanga ry'umugisha. Ya ni pechi ihanga ry'umugisha acari ihanga ry'umugisha MC yavuye muri gospel akaja muri secular ntibica bisugura yuko acareka kuba umugisha pechi ni nzere yuko ki kuzo muri wawe ntubumugishanye nababere mugisha abanzi naho zo buri muri sekira rega urashobora guhindura ukaririmba sekira mugukaga muri wawe ndi nyene birashoboka
ya birashoboka
kanda bashimire cyane murabizi amajambo ni menshi ntwari guheza ariko mwanya nyene mwanya no mwanya time is time kandi bashimire cyane ntongera ndabasaba kugira subscribe ku channel ya Imperial TV moja kuri channel ya YouTube ya Petri Bean Nation mugire subscribe kugira ngo bandanye mu mushigikira kandi ama feedback mabibrema agabanuke paske guhinduka ku muntu ni decision yiwe kandi nta muntu akwiye kujija wundi muntu fo rero ko dutahurana ama tubandanye dukundana dukunda ibikorwa by'abarundi bacu dushigikirana ciao guys turabakunda cyane kuri Imperial TV yeah okay turabakunda cyane ndabibutse yuko turi kuri Rika Shop murashobora kuyisanga kuri Instagram murashobora kuyisanga kuri Facebook wandika gusa Rika Shop hamukacubona ibikorwa byabo kugira ngo muzoshobore kuzamura abagenderamo bashorera kuko bafise ibintu biri smart thank you guys turabakunda cyane.